kwani nangu fyashupile mwale fyangwishe bamayo
bamayo
tamwalo leshe pamule mabwandi mwasendele ngo mwana wenu mayo tamwamposele panse kafire bambi babaposa mwalinda nge chitamwiko chachine Ichi eti temwiko chimpele nsansalyonse Ichi eti temwiko chimpele nkosholyonse
Yeah, well.